Tayali, kale powder.
Kana akanzali, bakaita vakuchifi.
Akanzali, tayari kale powder. Kakolewa abakesi products. Kasange mchikubo, ne maduka gona mugwanga. Uwa kuwa kusimu, noti musamvu noti emu. Munana mukaga, noti musamvu, muenda nya.